lwesibini ke esithi silisebenzise ngayo okanye ezithi imibutho yesisa isebenzise ngayo i-crowdfunding siyibiza ngokuba i-champion model ngesiNgesi. Isebenza ngolu hlobo. Uye ucele umntu ombonayo ukuba uyayithanda okanye unomdla kwinto oyenzayo ukuba akuvulele iphulo lokuba uqokolele imali. Umzekelo ngumzekelo kaZanele. UZanele waye waselekelwa ngutata wakhe ngenxa yaloo nto wazibona into ke eke kwafuneka ukuba yenziwe iSouth African Depression and Anxiety Group ukuba yakhe ubudlelwane noZanele. Loo nto ke yabanceda into yokuba bafumane abantu abanxulumane noZanele ukuba banxulumane nabo nabo. Iluncedo ke le nto ekuhambeni kwexesha ngoba abantu abathe bancedisa okanye baxhasa uphulo banayo into yokuba baphinde babuye xa kukho isidingo. UZanele ke uye wabaleka imidyarho A18 ukwazisa nokuqokolela imali for iSADAG. Emva koko emva kokuba eqokolele imali yonke athe wayiqokolela kwiphulo lakhe iye yabhatalwa straight kwiSADAG. Emva koko bonke abantu abathe bamxhasa uZanele bashiyeka nabo bengabantu abangabaxhasi nabanxulumane neSADAG. Ilula kakhulu ke olu uhlobo lokuqokolela imali ngoba awusebenzi kakhulu njengeorganization. Umntu osebenzayo nguloo mntu othe wamcela into yoba akuvulele iphulo. Ungacela abantu ababane besiza bezokubona apha kwi-organization okanye oba abantu ababonayo bayayithanda le nto uyenzayo futhi banomdla. Abanye ungabacela into yoba bachebe iinwele zabo, abanye ungabacela into yoba bazipeyinte imibala eyahlukahlukeneyo. Umzekelo, for amaphulo ahlangene ne-cancer ungabacela into yoba bapeyinte iinwele zabo batsho bavule iphulo eBekebhadi bakuqokolelele imali. Ukuba ke ungumntu oyithandayo olu uhlobo lokuqokolela imali, ufuneka ube ngumntu osoloko evule indlebe nabe.